Tēnā tātou, I raru ngā mana ke tangata tātou ariki, matua tama Wairua Tapu me ngāni hera pongi tu mānga he tau tuka mai ae ni a kene ai. Kia ora tātou, Maramatanga In A Minute Day 44, and carrying on with throwing down some kōrero about our Manuao, and in this session we'll be covering ngā waka e whitu. So the seven waka being Tainui, Aotea, Taketimu, Tokomaru, Kurahaupō, Mātātua, and Aotea. So, if you've seen the Manuao, you would have recognised these ships above. Ratana placed those seven ships on top, or those seven waka on top of the Manuao as a representation of the mahi was given by the Wairua Tapu. Whakakotai tō iwi Māori I raru I a Ihoa. You'll see on the side of those seven waka, two tauiwi waka. One being the Endeavour and the other being Heemskirk. So, we're then reminded of the other parts of the kōrero, kauhautia te rongopai ki te ao katoa. So, in one end, Ratana was given a mission to whakakotai tō iwi Māori I raru I a Ihoa, represented by ngā waka e whetu, and then we've got the acknowledgement of the two tauiwi waka. Haere kauhautia te rongopai ki te ao katoa, this maramatanga is for everyone. So, ngā mana ki tanga o tātou ariki, ki rungi a tātou katoa, ko te maunga he tautuka mai, aine a kene ai.